Hei te pō nei, ka rongo te ao, mēnā rānei, ka haere tonu I te kapa haka o te taha tū ki te Matatini a te rātau, hei māngai mo te rohe o Tāmaki Makaurau. Ko te taha tū, te tuarima o ngā kapa e ono, I angi tū I roto I te whakataetae kapa haka ārohe I te rā wiki. Engari ko te whakapai ia, I takahi rātau I ngā ture a te Matatini, no reira me puta rātau I waho atu I te rārangi whakataetae. Kia huri ake tātou I nai nei ki tā mātou karere kia Irena Smith, kei tō mātou taiwhanga pāpāho. Irena.
Scotty, ahakoa, kotahi wiki kua hipa mai ngā whakataetae kapa haka ārohe o Tāmaki Makaurau, arā I te wā I heke ai te tōtā, I rangona ai te ihi te wehi me te mauri o ngā kapa o tēnei takiwa. Kaore anō te puehu, kia tau noa.
Nei rā a te taha tū e takahi nei te papa o tātā whainga mō te wā tuatahi. I ngā whakataetae kapa haka ārohe o Tāmaki Makaurau.
Nō reira, I roto I a rātau tērā wairua o te hikaka me te hihiko pai te tū. Tino a tāhua kia.
Ahakoa te tū pakari, kua kitea I te takahi te kapa I ngā ture o te whakataetae. No te mea I tū tētahi o ā rātou kaihaka a Edmund Eramiha, mo tētahi kapa I roto I ngā whakataetae ārohe o Waitaha. Nei rā tētahi whakāhua ōna, kei roto ai ai ōna kākahu mo te kapa o te whakarewatanga o ngā pūmanawa. He marama ngā ture o te Matatini, me whakataetae te kaihaka mo te rōpū kotahi anake, kaua mo tētahi rōpū kē atu I roto I tētahi atu whakataetae ārohe. Ko te whiu, ka aukatihia te kapa ki waho I ngā whakataetae ā-motu.
He tikanga anō tō te ture, kia kore I peke-peke haere ngā tangata mai tēnā rōpū ki tēnā rōpū, mea mea kāre uru atu ki ngā whāinga whāiti.
Kei tā te kaiwhakawā matua o te whakataetae ārohe a te Kepa Sterling. Ia ta whakamaramatia ngā ture o te whakataetae ki ngā kaihautu o ngā kapa katoa. Nō reira hei tāna kei runga tēnei take I ngā pokohiwi o ngā kaihautu o te tahatū.
Kona ko hui hui ai a tātou tēnei rā!
I kōrero mātou ki te kaihautu o te kapa a Hemi Titan, hei tāna kaorea Edmund Eramiha I mōhio ki te ture, kaore hoki āia I mōhio.
Oh, rohe. Should know what the rules are before they even go in.
Ko te tikanga hei tātama me matatau ngā kapa katoa ki tēnei ture. No te mea I panaia tētahi kapa no Piripane I te tau 2000 o te takahi I aia.
Once you allow one, you know, it's always going to be people pleading ignorance. You're either going to have it or you don't.
Te oi kaore a te tahatū e mate whike noa, kai te whai rātou I te ture. Kei te haere hoki tā rātou roia ki te hui a te pōnei. He oi tērā tētahi atu wahanga o te kaupapa nei, ki te puta a te taha tū ki waho I te rānangi angi tū, ka riro I āwai tō rātou tūranga.
Nō reira, Scotty, koira te pātai o ngā pātai, ki te panaia ki te whakawātia hia rānei a te taha tū mai te rārangi angi tū, ka riro I āwai tō rātou tūranga. E ai ki aku rangahau e ruanga whakaro I tēnei wā. Tuatahi ka puta a te taha tū ki waho I runga nō I tōna ake hiahia, ka uru ko te kapa no te tai rāwhiti I tua whetu a porau ariki. I ki te rātātou I a rātou I te mutunga o taku pūrongo. He oi anō ki te panaia a te taha tū, ka heke iho te maha o ngā rōpū whakataetae mai I te 21 mā tahi ki te 20. Nō reira e rima noiho ngā kapa ka haere ki te Matatini, hei māngai mō Tāmaki Makaurau. Kei a koe, Scotty.
Tēnā rawa, tukoe Irena I e ngā whakamārama āu.